abateshejwe izabo kubera imyuzure yateye kuva mu mwaka wa 2020 bivuye ku kiyaga Tanganyika hamwe na Rusizi baje bava mu makartie ya zone Gatumba hamwe na Rukaramu ubu bakaba babaye mu buzima bugoye muri site ya Sobel imijyango yegeranirijwe muri kino kibanza ngo ntibone ingene igiye kwitegurira umwaka w'ishure bucutangura kuko atamikoro bafise
yewe ndingaha ndoba mfise akabonge kanini cyane kumwuzura wa Gatumba ndabyo byo naho nahombye muri uyo mwuzura wa Gatumba kumbure no mu mutwe sinzi ko bizofa byaramvuyemo nakuyeho ubumuga nkuramwe akabonge k'imirima yanje ntakijamwo kubera izo ngorane mwaje kutwumviriza ibibazo tugendana intundu tugendana akabonge tugendana nk'ubuho nyene gufungura ikibazo duheruka injya z'umukuru w'igihugu nabije bihumbi jana babiduhaye ariko bije bihumbi jana twarabironse ko byahuye n'ingorane za madeni abandi mudushira hamwe ngize ngushike ati zana urarihishira hamwe nturiha ukariha urumva re kugeza isaha n'inzara ayo makaye bazo yakurahe ni forome bazo zikura hehe hubwo nyabura muje hageze mushica ya masaha hageze nukuri genda mudukubitira gashi hariya mugende mukubita gashi muvuga ati nukuri hari ibyo twasanzeho biraremereye mubashumbushe amakaye ni forome z'abantu kandi mwo bamukoze inzara yoyo turayimenyereye naho twobironka turajya wike biko tubiboye tutabironse tukajyama muga mwana w'ishura ageze kutangura kuja kwiga akubwira ngo mama ikaye ikaramu siniga aho wenyine ukaca wumva iki akabonge ntaho wikubita gashi ntaho uza gucitasha ngo uronke nibyo bihumbi bibiri ubikure mu ikaye n'ikaramu ntaho cyo kibazo ni ikiwanyu
abana baramenye bake ntibamenye neza n'amanota barose ntibarose amanota meza yuvuga twovuga ko yudushimisha kubera uru ruhagarara imvura iyirikiragwa amakaye menshi yaranyagiwe abantu basubira kongera kuja mu busa atakuntu umuntu yoshobora kuvuga yuko abana bagomye bafise amanota meza akwiye kuko umwana yatagira ico yigiramwo n'umwigisha ntiyoroherwa ingana ashobora kumuha amanota rero kuvyimyiteguro yingana abana bacu bashobora kwiga ndabona neza bishobora kutugora narirya kumbure tubona ko amashira hamwe umengo ameze nka yari karakwega amaguru ku buryo bwo kugira ngo bashobore kudufasha bamaze kuboneka yuko hari abantu bahawe dukaye dukeya kuri iyi shure yo kuri uru ruzi impanda iri ngaha aho bita kuri baranje na nivyo tubona si bose rero bahawe amakaye haruse abantu bari kurushe turatewa amakenga cyane ni ingene amashuri agira atangure hanyuma utukiriko turamera nk'abantu baturatura narirya byumvikana yuko nk'imigwi imwe bashobora kuzotujana bakatwimura bakadushira hariya kuri hariya muri biriya bibanza bariko birategurwa ubu rero ntituramenya ngo abana bacu bazoca biga gute bizoca bigenda gute
twege ego turereye ngaha turasabye ahubwo dushimitse gose cyane urabona turi ngaha ntibyoroshye n'abana turi mu bukene turi mu bukene turi mu nzara n'ubu turiko tureraguza hirya no hino ntitubona aho tuzokurikaye ikaramu biratugoye gose cyane icyo gikorwa kiraturaje ishinga amaniforome n'amashuri ntiturayabona neza na neza kabisa aha abana bazokwiga n'ubu bamwe ejo ku munsi wa kane kuwa kane niho bahamagaye abo muri iyi site yuko tuzojyana abana bacu ngaho ku mashuri yo muri Mafobo ego rero icyo dusaba turumva yuko amashuri bariko barayegereza kuyadufasha namwe mudushikira imbere mudusabira maniforome mudusabira makaye kuko murabona ubuzima buri turimwo ntibutworoheye n'ukuri ntitworohewe
umwiteguro w'ishuri mu by'ukuri turiko turagerageza ibyo dushoboye ariko turafise impambamye cyane aha turakenye cyane ni forome ubu igeze ku 8,000 nitugera rero naho tukura amafaranga ngo dupagase amafaranga turonko dukura ayo amafaranga yo kugura maniforum mu byukuri ari abantu bashobora kuba bofasha twosaba nka UNICEF n'ayandi mashirahamwe abishoboye akadufashisha utuniforum n'udukaye twabana kugira ngo umwaka baze batangurane n'abandi ntagire ikintu kizoduca imbere mu bucyanye n'indero y'abana kuko mu bisanzwe uno mwaka waratubaye kimfagusha abana benshi barayobewe bivanye n'ukuntu bagiye barajuragira bagatangura abandi baratanguye bakava mu mashure ya hariya bakaguruka ino bagaca basanga ivyigwa barabirembeje umwana igaca bituma asubiza inyuma ubwenge yarafise bamwe bamwe barayobewe bivanye n'ivyo bibazo bagiye barahura navyo.
Abana b'abanyeshure bari mu biruhuko bavuga ko ubuzima bubi babayemwo bubaca intege mu bijanye n'ivyigwa bakavuga ko igihe nk'iki cahora gishika abavyeyi baramaze kubagurira ibikoresho vy'ishure yamara ubu nta kintu na kimwe bararonka
wapi nawo niteguri kuko nta bikoresho ndaronka byo kwishura siniteguriye neza kuba umwaka wo gutangura ishure ugira utangura ko yakatama kae ndaronka ikaramu na uniform nkigiye cyakunda gushika kweri twansa makaye na uniform ubu kweri nta biraboneka
njyewe mu bijyanye no kwitegura kujya ku ishuri sindabibona neza kuko nta bikoresho by'ishuri nifise nk'amakaye uniform isakoshi hamwe n'ibirato nk'ubu iyo batukiri mu gatumba ababyeyi baba bariyunganganije bakabimpereza ariko ubu kubera ingorane twaronse nabo babikura nibarima nabyo baronka badandaza kugira tubironke ariko nk'ubu mwebwe mwiyunganganije mukabiduha twoja ku ishuri kandi niyo tuvuye ku ishuri abanyeshuri tashaguva ku ishuri tugasanga nta ifungurwa natwe nitwifata neza tugiye ku ishuri tasha uba uri ku ishuri ukaguma wiyumvira ibyo kurya ntiwige neza jyewe ntibyanyorohere guhereza umwaka kubera nk'ubu naraduye mu windwi bivanye nuko ntaronse abigisha nkabona horana amanota yiwanje nk'ubu yaratakaye ntabwo nigeze ndonka na birthday cyo cyatumye ndanadura abanyeshuri benshi twaradubuye kuko baca batubwiye ati amanota muyatwariyo mwahora mwigira benshi bigakwamira mu nzira abanyeshuri rero catunaniguko amanota bashaka kutubwiye ati amanota yararungitswe ariko amanota ntashike ino naho uje kubisaba bakakubwira ati amanota twe twarayarungitse mwe nyimba yaratakaye genda mumenyani amanota twe twarayarungitse
ikindi giteye umutima uhagaze abavyeyi ba bano bana n'amashuri ari kure y'ico kibanza begeranirijwemo bigatuma abana badebukirwa gutonda canke rimwe na rimwe hakaba amasanganya atewe n'umuvuduko w'imiduga ica hegereye ino site ya Sobel
uko twegereza amashuri byo tubera byiza cyane byo tubera byiza kuko urabona abana bacu bamwe bamwe ntibari bamenyereye kujya amabarabara amasanganya ngaho ni menshi hamwe mutwegereje amashuri mukadutakambira ishuri katwegera ngaha wobe umunezero mwinshi cyane kuko natwe abana bagiye ku ishuri imitima igumuhagaze mwaye makaburimbi mw'abana bato bato bagiye gutangura nk'umwaka wa mbere urumva byo babyiza mutwegereje ishuri
urabona kujya ku ishuri abana bacu bamenyereye kwiga hafi imuhira bamwe bakiga hakuno abandi bakiga hakujya mugabo hageraho bajabuka ikira bajabuka baja badino baja kwiga haba hariho ababarindira kugira ngo imodoka ntizibagirire isanganya ariko rero ino urabona nk'abava ngaha bakajabuka bakagenda muri baraje ngaho hari hamashuri ejo bundi bagize isanganya mwana aragongwa ku modoka hari ubwo bumodoka bugenda nk'ugwembe urakabona kagira nka hariya ukimvira ngo nikagushikira mu mwanya ugira ngo umwana agire ngo ajabuke umwana aragonzwa icyo kunda amba mwobona yuko byoshoboka kuko iminsi imbwa irikiragenda sinzi ko mwoshobora kugira ngo mwubakire amashuri y'abana bato bato ababo mu wa mbere mu wa kabiri gushika mu wa gatatu abana bo mu wa kane nabo mu wa gatano kumbure bo bo bafise nubwenge bavuga tereka mpagarare iriya modoka iraje cyangwa imutiraje agahagarara ubwo buto twana duto duto nukuri abiga baraba baje hariya ni ngorane ingorane mugatuzokwi bamwe bazihangana nta kundi bishoboka.
Umukuru wa Sitsobel aremeza ubuzima bugoye ababateshejwe izabo babayemwo akavuga ko ibintu vyunyugwa nuko amashiramwe yabagira neza atakiza kubwinshi kubaserukako ngo ariko baguma badodora ku mashirahamwe atandukanye kugira babafashe mu bijanye n'ibikoresho hakaba hari n'imigambi myinshi itegekanijwe mu ntumbero korohereza abana kwiga
ubuzima bw'abantu bari ngaha ntabwo ari ubuzima bwiza murabye hari hinza barashonje kuko abantu bari ngaha benshi bari batunzwe no kurima benshi bakwari kurima abandi nabo bari batunzwe nuko no kuja muri ta mu kukiyaga kuroba umba rero ngaha ni kure abarima ntibakironka aho barima ama abarubye nabo birabagora kuja kurara mu mazi kuko ino ni kure gatoya ariko bo baracahembera ariko abarimi bo biragoye kuba ngaha abantu bari ngaha babayeho ku kwitega ko bashora kuronka abagira neza babafasha kuco bafungura kuco bambara kugasabune n'ibindi n'ibindi n'ozo cyo mashure y'abana ubu turiko turegeranya ibitigiri by'abana bazoja ku ishure kugira dutangura no kurondera ko boronka ibikoresho kuko byarateguwe neza leta yarabidufashijemo abana bose gushika kuri no saha barafite aho bazokwigira abandi nabo turiko turatekanya kubaka amashure byo bitaye ko ari mobile ngaha nyene muri site ko bimaze kugaragara ko abana bamwe bashobora kureka kuja kwiga kubera kumbure kubura ibibanza by'ahana aramashure hafi bazokwigira ngaha nyene ama cyo turaba ko twodora n'ahandi turabe ko dushaka kuronka icyo bita cantine scolaire kugira abana baze barafungura bari ngaha kuko tumaze kubona ko benshi batakaza bareka kuja kwiga kubera inzara abaraye ubusa bakirirwa ubusa bakaca baheba n'amashuri ariko ntitwaronka iryo shure mobile bizodufasha ko n'abana bashobora kuronka ingene dushaka kubafungurira kugira abandanye biga neza.
Abandi banyeshuri n'ikintu dusaba turasaba badukurikirane neza twige neza turonka abigisha batwigisha neza turonke nibyo twambara tugiye ku ishuri ivyambagwa n'amakaye tujye ku ishuri nibyo birato n'amasakoshi tuyaronse tukajya ku ishuri tukiga tukaraba natwe ko twotera imbere mu buzima bwacu.
Umuhanuzi wabura matari w'intara ya Bujumbura ajejwe imibano inkino n'imico kama amenyesha ko burongozi buzi neza ico kibazo c'imyiteguro kandi butareza amaboko
nibaza yuko igikorwa kiriko kiraba ubunye kiriko kirihutirwa ni igikorwa gotahura mu buryo bwo gutabara dutahura yuko ababene igihugu bariko barafashwa mu bwo buryo tubitahura nk'uburyo bwo gufasha bwuko bahuye n'ibyago umuntu iyo yahuye n'ibyago rero umuntu yari karamushika ko amutabara amufashisha icyo ashoboye no kuvuga rero n'ivyo kuri uburongozi bw'intara cyanke mbere n'igihugu bwacu nicigeze cibagira ko abantu bo ngaha bafite ibibazo n'ivyo birimwo tukaba rero twovuga tuti hariho umwanya wo gutura ikibazo hakaba n'umwanya wo kurindira inyishu borindira dufise icyizere yuko umwete twagumye turiko turakora mu kugira ngo turabe ico twofasha mu bibazo bafise n'ubundi uricari wa wundi igome tugiye kuzokoresha kugira ngo turabe ukuntu n'ubundi ico kibazo naco nyene coterega umuti mu gihe giheze harabayeho kuba turiko turabaronderera amashitinge murabibona mugegeze harabayeho kuba turiko turabaronderera ibyo bavomamwo murabibona n'ibindi murabona ko hariho n'amavuriro hariho kuza barabafasha ukuntu bavugwa hariho izindi mfashanyo zitangwa ngaho umuntu atokwigera atodondagura zose ngo aheze amashira hamwe egome yabandanije kubitwararika no kubafasha ntawe yadondagura ngo yaheze nico gituma rero nagomba ndababwire nti ico ibijyanye n'ibikoresho by'ishure nico kigezweho kuba kigezweho rero nitwoca tuvuga ngo nico kibazo giteye ubwo bagoze kidashobora kuba cova mu nzira mu gihe tuzi yuko ngaha anye hatanzwe ifashanyo zitari nke kandi bakagenda bashima gusa ico bakwiye gutahura no ku mutima wa wundi leta yari bafise ko kare uburongozi bw'intara bwari bubafise ko turazi kare wa wundi cyo gituma rero nico kibazo kuba kihari turagisangiye nabo.
Iyi site ya Sobel ikaba yatanguye kwegeranirizwamo abatewe n'imyuzurire mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'2020 igizwe n'amakartie atanu ikaba irimo abantu barenga 10,000 nk'uko bishikirizwa n'umukuru w'iyo site.